kwa mahatsa ga kwa yale abana dikologolo abana metsa o kwano ana ka santa o nwae
umpeno dino ka dia khala
tsa sa bona re gaetsana
tota tiro ya mokoro e bata bo brave mme ka botshelo ngwe bo le thata yo ndo bohela ngwe bo go tsenya mo dipatiselo re ga re o dire ka robo sna rota ha o nna hela o ta tshela kae
ronare le batswana tshwantse ra tsomare la makgobokgobo ke le gaela rona tshwanetse ra tlhokomela makgobokgobo